Buja Summer Fest lisa bukuru ya gakura igiye kuba ubwa mbere I Burundi bajye Bujumbura ikanamwe mu yindi mihingo muri Buja Summer Fest muhasanga ibihangange by'umuziki nka
Kidumu
Lion Story
Jaguar ava muri Kenya
Peace and Love
Larry Joe
Yoya
n'abandi benshi muri live music
Nimucikwe kuri uyu wa Mungu itariki 11 z'ukwezi kw'umunani 2013 ku kibuga cy'umupira w'amaguru cha Leicester Palers yahoze yitwa Efi Nyakabiga kuva isaha zine zo mu gitondo
n'ibihumbi 10 muri VIP n'ibihumbi 5 ahasigaye hose kaze mwidagadure muryoherwe muri
Buja Summer Fest.